misbilla ya misbilla Ala ya misbilla Allahu Allahi jabbar
jaku 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 na ko magi ko Allah
baba na wa
ko bakulai ya ne soja
ka basika allo hege se kache kanka baba kache ya
jaku jaku police, la douane, et les forêts françaises, les gars.